Go report ka iromo kod mwandu mora mora ma ichich godo ni oko chope rang'eny makare kokalo e lai mar Wajibika na Kebs. Non maber ka mwandu no nitiere kod alama mar rang'eny ka ioro ote gi kod mantiere bwo muhuri mar rang'eny kata alama mar diamond kata mano mar ISM logo e namba mar 20023. Ndik SMS kata message SM hash code bang'e tiore namba mar 20023 kata ti kod app mar Kebs e Play Store mondo mi iyud nonro mar mwandu no. Po nono ineno nonro no ni ok chalre gi mane ng'iewo, kik iuse kata kik ing'iewe, tigo lipot kigo simu e namba ma ok chul 1545. Wajibika gi Kebs ka igoyo lipot e mwandu ma ichich godo. Kebs, standards for quality life.